Hello, hello, hello. Kuphinda kuphlapheni khona kwona wonke lamagomba e12 omhlaba. Sikhona, silapho okhona, lapho okhona sikhona si-midi media. Sukuyo yonke indawo njenge corona, sanibonani. Mawuyaqala uba kulomuzi wethu. You are welcome and please subscribe. Umlingisi wazakhela udumo kuzalo nedi wife, uSiyabonga Shibe, usezithole ibhukuda kwelishisayo isobho ngemva kokuhluleka ukubuyisa izikhiye zemoto owayeyibolekile. Ngokombiko, usomabhizinisi ophinda abe ngumculi uBa, ogama lakhe langempela uSifiso Mshengu, uvule icala elisaphenywa esiteshini samaphoyisa eDurban Central ngomsombuluko ebusuku ngalo mlingisi. Ngokusho komangali, lo mlingisi beboleke isonto lonke iToyota Rimnyon, kodwa lo mlingisi akazange ayibuyise, waqhubeka nokuyisebenzisa amasonto aze aba mathathu. Usomabhizinisi kudingeke ukuthi acele inkampani edonsayo ukuze imsize ekubuyiseni imoto yakhe. Kuye kwabonakala imoto le isinama-dents nama-scratches okusho ukuthi isike yathi ukuqabula izihlahla kumbe yaqhawulana nezinye. Kuvele nokuthi isihambe ibanga elingamakhilomitha angu 10,000. Ngesikhathi ukuthintwa uShibe ukuze aphawule lolu daba uthe besingekho isikhathi esinqunyiwe wathi ubehlela kumnika imali yokuboleka imoto yakhe. Ubengazi ukuthi kunecala elikhona elivuliwe. Uthi wamtshela ukuthi uzombuyisela ukhiye bemoto yakhe akakholwa ukuthi uselivulile icala. Ekhuluma ngemhuzu kesemotweni uthe akuyena oyimbangela yalokho kanti noBa uyakwazi lokho. Ngenxa yalokho wamnika ama-contact omuntu odale lezo zinto emotweni. Uyeqhabanga ubobuya phela umfoni unkunzi ulandelwa uNomaswazi noGabsile wavuka kwabafileyo. Phansi kwahlemba kuhle eqeleni yalwazi udaba mina sengihembe.